Tui 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 tuia. Tui ei te ere ka tangata karongo te ao karongo te pō. Tui ei te kawai tangata i heke mai Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pā mamao. Ki te whai au, ki te au marama, a ti hei Māori ora. Ko tēnei rā te mihi rarau atu ki a koutou katoa no ngā hau e whā. Te tonga, te raki, te uru, te rāwhiti a whiowhio mai o koutou kupu kōrero. Mo tēnei wiki whakahirahiro o tātou. Ara, ko te wiki o te reo Māori. Tēnei au ka mihi ake ki o koutou. He aha rā te reo tatangi nei. Arara, ka hoki ki te arapautama o oku tūpuna. Ara, ko pūtahi maunga, ko taranaki maunga, ko hikurangi maunga tira. He ki iho rā ngā roi mataorangi ki a papatua nuku i roto i te toto whenua. Ko oku awa whakahirahira, ko wai roro, ko wai apu, ko wai totoroa. Ko te paupau o ngā pautoko manua o oku tūpuna, ka noho aturā ki ngā marae, o oku tūpuna ki ngā hapū, o te uri ohua, o Ngāti ue pohatū, o Ngāti haupoto. Tēnei te korowai aroha o oku tūpuna i rotu i ahau, no ngā puhi nui tonu, Ngāti Pōrou, Taranaki. Ko Horomona Horo tōku ingoa, tēnei ka mihi ake ki a koutou katoa. Kia ora whānau, we've come to te wiki o te reo Māori, a kaupapa to acknowledge, embrace and engage in our beautiful language of Aotearoa, New Zealand. I thought I'd do our karakia this morning, slightly different. Anō nei ngā kite e toru o te wānanga, the three baskets of knowledge of our ancestors. Ara, tēnei te mihi ake kia koutou katoa. Ara ake, tai wiwi, tai wawā, Māori ora. No tai wiwi, no tai wawā, nei rā te mihi ake kia tātou. Ko tō tātou karakia I tēnei rā. Today's karakia whānau is one that is used around the motu. And a little bit of homework for you all for this week, for Te Wiki o Te Reo Māori, is to learn about ngā kete e toru, the three baskets of knowledge. Nei rā te mihi, nei rā te tātou karakia mō tēnei rā. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei o taku tapu ai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai a tō tūpuna tāne nui a rangi. I pikiti ai ki ngarangi tūhāhā ki te tihi o manono I roko hina tūrā kui o matokore anahe. I riru I hoainga kete o te wānanga, ko te kete tuauri, ko te kete tuatea, ko te kete aronui. Ka tiritiri a, ka paupau a, ki a papatua nuku. Ka puta te ira tangata ki te whai au, ki te au marama. A ti hei, Māori ora. A kia ora mai tātou katoa. That is our karakia for today. Next up, our whakatauki. Nō reira e hoa mā, kia kaha, te kōrero Māori, I te ao I te pō, I te pō I te ao. Kia haumarutia hoki, tai wiwi, tai wawa. Nō tai wiwi, nō tai wawa, nei rā te waiata tautoko I te karakia. Here's the supporting waiata for our karakia. If you know it whānau, waiata mai, ko te pū.
Te reo. Kia ora te whānau. Just to close us off for the day, our whakatauki, our proverb. Mā te arero, te reo e puawai. Basically meaning whānau, through speaking te reo Māori, our language will flourish. Mā te arero, te reo e puawai. So kia kaha, kia maia, kia miharo pai tō wiki o te reo Māori, kia kaha tonu te kōrero Māori, I te ao, I te pō. Mauri ora, kia koutou, mauri ora, kia tātou. Tihei, mauri ora.